Yo, what's up, guys, and welcome to the first Power Mix. Thank you so much to each and every one of you guys for being here. I know we're little people, but you know how COVID goes. Hopefully for the next one we're more. But for now, just have a good time. Have a drink if you're getting cold. Have a shot if you're still getting cold. Have another shot. We're just here to have a good time and enjoy the
music. Thank you. Thank you. spondono Gise lango chololo No Si wen tororo Alishi logo logo Hello spondono Gise lango chololo Obati shona kona Akona Kenya chele tutabono Ampana boso Ama socha Ale kutko tuzokono Batibado ya babona bambele Slugs bambele Indigo baitele Bambizu togotela mangena Baseka mangela Danu chola biate mbambiti Siva tororo, siva tororo Kona lane msota Ke kupuye kosa Siva tororo, siva
babushiya umama nezingane ziyi-4 umama phela aphelela umsebenzi ehlale erumini unompet joy 1 umbura wathi isikhathi okuyophandla cela nomzala ahlale e-tv zobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale e-tv zobaphandela impilo yasesentini ubabushiya umama nezingane ziyi-4 umama phela aphelela umsebenzi ehlale erumini unompet joy 1 umbura wathi isikhathi okuyophandla cela nomzala ahlale e-tv zobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale e-TV zobaphandela impilo yasesentini
bangelula thina sakhula ngikatilele ziko babekhophisana bangelula thina sakhula ngikatilele ziko babekhophisana dala bese abantu ngekuphumele kanti yena umdala unawo uphelele okophela qinisa lababhelela
Go 88 umama wami wangizala ngenkani umama esazithwele ngashonelwa ubaba Duduzi akasekho sizophila kanjani Duduzi akasekho sizophila kanjani Vuka ekusena geze I am 17 hlanganisa izinto khona sizolala silile mama wami ngiyakubonga for everything ifumbu Jesus sizophelele esentini yabonga mina
Pinky. We'll be right back. Ayon It's enough. I'm a landlord. Leadership. Oil again. I'll buy anything for you. Anything for you. I'll buy anything for you. Anything for you. Ubusuku bonke ngitholakala uzongithola khona ebumnandini ngiphe zigwabo amatafula bethi champagne round after round ikwamsapheni kwamsapheni ikwamsapheni kwamsapheni emali mali yangithanda mali mali yangenda mali mali yangithanda mali wemali mali yangithanda mali mali yangenda mali Mali yang tanda mali. Wee mali. Ese mali. Mali yang tanda mali. Ese mali. Mali yang geza mali. Ese mali. Mali yang tanda mali. Wee mali. Ese mali. Mali yang tanda mali. Ese mali. Mali yang geza mali. Ese mali. Mali yang tanda mali.
let me go.
Let me go.
Malanga ngezi planet galisela ntakalana izinto za overseas internationally get to fabulous indlela nezikhalakala kalagana kalagana sengibona mavilithi ngihleli namayaka yaka ngisipheve ngamawalawa isiphithiphithi ngidlalisela ngamavulavala igusha ingene ekhishini shona ilanga nabo nomalanga ngenza iplani igcwalisele ntakalana izinto za-overseas i-international ngisifebula zindleleni zikalakana kalakana
la ngibuya khona cishe ngamithisa abonomalanga bangena bangivimba ngisakwazi nokubheka nasemehlweni ngisakwazi nokubheka nasemehlweni angisakwazi nokubheka nasemehlweni angisakwazi nokubheka nasemehlweni ishu wesithanda sami ngisacela ukuxolisa la ngibuya khona cishe ngamithisa abonomalanga bangena bangivimba angisakwazi nokubheka nasemehlweni 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 isho
abanye abatanga abagwinya abantu abanye abatanga apa mashanga azolanda ingane apa mashanga azolanda ingane abagwinya abantu abanye abatanga abagwinya abantu abanye abatanga apa mashanga azolanda ingane apa mashanga azolanda ingane abagwinya abantu. Hey, I am a neighbor, my neighbor. I am a book, I'm a neighbor. I am a dead, I'm a neighbor. I see, I'm a neighbor. I turn it up, I'm a neighbor. I know you're my neighbor. I go drum, not a money. I'm not a money. I go drum, not a money. I'm not a money. Ain't it high, I'm a neighbor, my neighbor. I am a book, I'm a neighbor. I am a dead, I'm a neighbor. I see, I'm a neighbor. Turn it up, I'm a neighbor. I know you're my neighbor. I'll go drum, not a neighbor. I'm not a neighbor. I go drum, not a neighbor. I'm not a neighbor.
I go drum down.